Jevuva ne jebwe nkana botagondera mwami wo kumuwa kitiba chiku chimugwani de nachulira mulinti awakaye musajja agenda kunonyayo anachimuwa ajja kunonyaya anamugulumiza anamteka ku ntiko mbulingeri yonna takowa kuyayana kunonya kubanga anonya omuntu anamuwa kiri ekitibwe kimugwani de so oluusi abachala tusindikiriza abame bafe
okwe. Well.